Hoki roa mai ki te kāinga, ko ia tētahi o ngā rangatira whaimana o te iwi o Ngāti Raukawa, o tira o te ao mātauranga hoki. Ā, e ake ana ia i te minita whakahiato ora, kia tukuna mā te iwi Māori, ngā tamariki whakarairai Māori e tiaki. Hei tā tākuta Whatarangi Winiata, me tuhi anō i te pire Oranga Tamariki, kia ū toka atua i tēnei whakahauāna ki roto. Hei tāna anō hoki, heaha te take e riro nei mā tētahi komiti ki ana i te Pākehā, tēnei pire e wetewete. Nei rā, tā tātou tute tōrangapū a Eruera Rerekura.
Ko tainoe o tana kōrero ki te minita waka i ato ora.
Tukuna mai ki te iwi Māori, mā mātau tēnei take e whiriwhiri, mā mātau tēnei take e kawe, mā mātau o mātau tamariki e awhina.
Ei tāna, kāri i te tika, kia riro mā tete i minita Pākehā e toutou, me pē ia ngā tamariki wakarairai e tiaki ai.
Ko te nuinga o ngā kōrero e Pākehā. Nā tēnei wahine, ngā kōrero, tohutohu i a tāta, me pēnei, me pēnā. Kā reo i te whakae.
I aere te pūkinga nei ki mua i te aroaro o te komiti whiriwhiri o ngā ratunga waka i ato ora. Ki te wāriki i ona wakaro mō te pire Oranga Tamariki. Ko tainoa o te kano i Māori e ahai ana ki te uruatu ki Tawahui.
Ke hai mātou e hehi ana ki te kōrero i ēnei take, mā mātou, mā o mātou rangatira. E whakarongo, mā rātou, e whakahoki o mātou hiahia.
I ai ki a tākuta Winiata, ki te kore te minita whakahiato ora a Antoli e wakarongo ki a rātou nawe, ka ikoi rātou ki te ware pārimata, poro te hi ai.
Koina te tehe whakaro mātou.
Engari, ei tā Toli, kei te aro kē ia ki o rātou nawe.
That's the conversations I've had with iwi around the country, and the bill actually makes good provision for that. And there's a willingness on both sides to work together to achieve exactly that. And I thought I had made that pretty clear when I met at Ngāti Raukawa, I think it was last week. Yeah, so look, there's every opportunity to work together.
I oi, i te mutungai o, ei tā tākuta Winiata, wai o mā ngā wānau Māori anake e tiaki a rātou tamariki wakarairai. Iruere Rerekura, te Karere.